ndetse na matsa metsa nabandi ngo jya muvyeye ne kirumara mwaramugoye warabikorera mutso mufashe mutso musame mutso mwime ngo ico mutafise muramwami kumutamana mutso mutera gateka She